got down to the basement. We all know it's coming next. Murder with a little side of mayhem. But here I go again. It's the blood on the wall, spin down the hall, and he's shaking so bad that I gotta crawl. Oh my ghosts are chasing, why can't I escape them? I raise up my neck before we step, cause if I keep going I'm losing my head. I need a vacation or something to sedate them. I don't wanna wake them, I'm hiding under the bed. And if you think that you'll be scared of Jason, you should meet the monsters in my head. It's the blood on the wall, spin down the hall, and he's shaking so bad that I gotta crawl. Oh my ghosts are chasing, why can't I escape them? I raise up my neck before we step, cause if I keep going I'm losing my head. I need a vacation or something to sedate them.
Horror movie.
Da 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 da